Ladies and gentlemen, please welcome to the Unplugged Sundays brought to you by Gaga CFM. My name is Colin Zonda. You know how we do it. We're doing it live today. We invited Inkabi Zezo. Ladies and gentlemen, make some noise.
Eshe.
Sayon inte inte mato.
Tembalam, 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 tembalam. Zion, Zion, sasinentente, Zion, 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 sasinentente, Zion, amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasiza ngoba impilo zethu shintshile. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasiza ngoba impilo zethu shintshile. Angikuthanda, ngifela, nangenza wonke ukuvila. Ayi, ngikwenze wonke, ngikunike wonke, kodwa awunelanga ngoba wangichiye. Sasizi nawe akukusizi ngomunye umhlaba manje impilo zethu ishintshile. Ayi ngizele injabulo nothando, ayi nempilo enhle edaliwa. Sayona, sayona, sasinento enhle sayona
thina.
Zion, Zion, Zion,
Zion, Zion, Zion, Zion,
Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, ngingedwa ngifikelwa imibuzo ukuthi wawubona yini ukubaluleka kwami empilweni yakho. Tokunye futhi njalo engihlale ngibuza wona tokuthi wawubona yini kusasa nami empilweni yakho. Kodwa kusasizi ngoba ngeke thangeke siphinde sibuyele emuva. Nalezo mpendula sasizi ngoba ngeke thangeke siphinde sibuyelane. Zion, Zion, sasinento enhle Zion thina. Zion, Zion, sasinento enhle Zion thina. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasiza ngoba impilo zethu shintshile. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasiza ngoba impilo zethu shintshile.
Ayoni wayethi ayinhle into bakwethi.
Yeah, asho ukuthi le ngoma ke ingoma ekhuluma nje ngokuyisola kwabantu ababethandana bahlukana kwathi beqambe bebona amaphutha abo ukuthi uyazi sasinento enhle washo ukuthi sekuyiletha omunye seganiwe, omunye seganile, omunye mhlawumbe sezela basakhona ukuthi babuyelane. Zimatshi ezuthanje lusekhona namaphutha abo futhi bewabona kodwa kusasa hawu yenzani le ntombi manje.
Yeyo manje
kodwa sisishikilela nje kanjalo nje. Asi Sofia lapho ekushikilelwe ntombi silindi.
Ani manje nangu sibuwo ngisithi hayi angisaboni manje mina into yamehlo ukugeza amehlo. Yiwe manje.
Asave fa. Eh madoda.
Shunwe nkama.
Ungayinyezi ngekhala kini uqhenya ngalo njalo.
Ikhaya kuyohlezi kule ngane.
Ngoba khona la ukhulele khona.
Sekhaya la.
Awuye yeye.
Call no time,
oh yeah.
Yalchanda Utosikayala Noma ngabizindli zudala umaye Utosikayala Noma silala singadlile wema Utosikayala Legi sangami makilwa niye Kutwa zikayala Mimtana Lekaya wenu ngayiqhingi ngalo Kona balfisayo Oh yeah Lekaya wenu nyeza ngalo Kona balfisayo Lekaya olbona lihla zokuwe Kona balfisayo Oh yeah Entandane ngake lale mkakwe Yize zifisayo Oh yeah Kaya lami leli ngiyalithanda Kutwa sikayala Oh yeah Noma ngabe izinhliziyo zodala umawo Kutwa sikayala Noma silala singadlile wema Kutwa sikayala Legi sangami makilwa Kutwa sikayala
Shunwe ngamu
Baba ngiyakhuleng
Mami
ngiyanyukela Mpilo ngiyahluleng Celo ngipha amandla ngilo sithumele Thumela
umkhuleko
Sesama siyahluleka Inhliziyo yami umoya uyaphuleka Ngoba ekhaya siyahlupheka Noma ngabe izinhliziyo zodala ma Kutwa sikayala Noma ngabe silala siphuza amanzi Kutwa sikayala Kaya lami leli ngiyalithanda Kutwa sikayala Noma ngabe izinhliziyo zodala ma Kutwa sikayala Noma silala singadlile wema Kutwa sikayala Oh yeah Legi sangami makilwa Kutwa sikayala Oh yeah Kayala mile Noma ngalithanda
le ingoma ekhuluma ngekhaya ukuthi ikhaya ubuya kulo kumele wazi into eyohlezi senhlizweni yakho isimo sasekhaya into ongasoze wayishintsha kodwa iyoshintshwa ukusebenza kwakho kanzima ukuthi ukhule ekhaya isimo singekho right akusho ukuthi noze nife kunjalo kodwa mangabe uzazi ukuthi uphuma phi futhi uzazi ukuthi ubheke phi noma kanjani isimo sizoshintsha ngaleyo ndlela yeah
awuzwa
shi eshe eshe
makhehla simise kabi la entombini emkhaya
Hey, thatha ngemali kuloko
hayi. Uluma kanjani ngemanxeba nginje?
Hayi diesel.
Wentombi ukhuluma kanjani ngemanxeba nginje?
Sehla ngombengini.
Ukhuluma kanjani ngemanxeba nginje? Wentombi ukhuluma kanjani ngemanxeba nginje? Wentombi uyajabula
Shalala
banemali
Siyaya kodwa nathi lapho.
Sancanga amagama thina sayithembisa nje uthi
sokuthela umbhayi wethu. Ntombi emkhaya.
Hawo le ntombi ebeyishilile kuwe umkhaya.
Hey.
GSS.
Yeah yeah. Yeah. Sengizokuthengela umbhayi wethu.
Eshe.
Udubule intaba. Akukhona uzongibona. Jalo, 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 sengizokuthengela umbhayi mala. Udubule intaba zangakini, akukhona uzongibona. Jalo, jalo, jalo,
uzongibona.
Jalo,
uzongibona
njalo. Jalo,
uzongibona
njalo.
Jalo,
jalo, jalo,
njalo.
Jalo,
uzongibona
njalo, jalo,
awu njalo,
jalo,
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 njalo, phendo wawa muphethi ngadlanga, into ongayazi uphethi nyakanya,
indoni yamanzi lesi sibhalabhala,
loba bemzonda bembekamabala,
ume ngamthandi boy indawawa. Usuka zami ntombi enkalakati
ave nkuluma njalo njalo nto njalo
sengizokuthengela umbhayimbhayi
wendalo
udubule intaba zangakini awukhona uzongibona njalo njalo njalo
uzongibona
njalo
uzongibona
njalo njalo
uzongibona
Jalo,
jalo,
jalo, jalo, jalo,
uzongibona thembala
njalo,
uzongibona
njalo, jalo,
Hey, says it cooler than Dumba. How Sashigili, what a man, your master's cooler, Bolobo Shigila lip.
As born of Fazo, Sabarakulu, welcome to Semakao, Laleja Manje, Sabarakulu, Sporn of Futina Kakasi, Nawabong and Jabala Lili, Sabarakulu, Saint Cap Zazo. But we please and Capella and La Pamatiti, Jobas in the top, in Caps as a tour, was within Tolama Daisy, so best corner Cape Town, so best corner Nalani Tewini, spare corner foot as a carnival city, Lapo Coli, Mkayoba Pamatiti, Lapo Tizi.
But for to Jongobum Kayesa Shilo, Tolana Matigiti, Konamanje, Angers, Appella Matigiti, Besseniti,
Washawati,
yes, Pintini, Asipindi. Nge 24 zaka June siqale Pretoria Sandpet Arena bese nge 29 zaka July sise Grand West Arena Cape Town bese nge 26 August sise Carnival City Johannesburg bese nge 3 zaka September sizoyivala la ekhaya eKings Park King's Park is so basic on a light event, get trees like a September. Umund, I got only ticket access a manch. I'm a funuti spin the spin.
When Kang, a pump of this pooping, I'm a mope, I was a cabala, but I was a fumingo mala.
I buy a team.
Call into Bewas of Cabala.
Usis iron.
Call into Zoras of Cabala.
Usis Zoras.
Usho.
I said,
tell it up for fun. It tell him.
I see you doing.
Yeah. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh. TikTok. This is a little shoot on TikTok. It's a big woman. For my TikTok, for me, come on, man.
I'm going to be a good one.
Gijima my demek.
I said, well, I'm cool, I'm with you.